E haere ana, tētahi tira no Ngāti Porou ki Pāniora, ki te makenu I tō rātou whakapapa ki a Jose Manuel. Ko te hiahia o te tira nei I a rātou kāwehe nei I tēnei whenua, kia tuitui anō rātou I ngā hononga o rātou ki Pāniora o tira ki te whānau Manuel, arā kia rena rena tonu ai, kia tāne kaha tonu ai, anei rā te pūrongo a Micah Aykroyd.
He kāwai whakapapa ko ngā uri whakaheke o Jose Manuel.
He tino harikoa ki te hari ki tā wāhi ki te tū I te whenua o tōku tūpuna.
Rima te kaunga uri o Jose Manuel katahi anō ka wehe ki Pāniora. He haerenga motuhake ki te ako mō rātau anō.
Just want to go and see where we really our tūpunas come from, really. Yeah.
Just so excited to go over there and to stand on that whenua. Yeah, and to meet our Spanish familial.
Nui atu I te 20 mano ngā uri o Manuel, he nui hoki ngā kōrero mōna.
He was very handsome, I hear. Striking.
He rawe ia. Ai, he tuka maha ngā wahine.
Jose Manuel was a whaler, yes, and he left Spain and he went Tipu Haere all around and ended up on the east coast and became a trader. Yeah, so he settled there and he had five beautiful wives. Apparently those Ngāti Porou women were quite a catch, so he had to catch five of them.
Ah, mō te nuinga o tēnei whānau, kātahi te haerenga motuhake ko tēnei.
Yeah, historical trip for me, especially, you know, I brought a little bit of my mother with me. She passed away in 2020, and just bringing her with me, very, very historical to see where our grandfather was.
Me te roa hoki o te haerenga.
We go into Madrid, and then we train to Segovia, and then we're travelling out to Valverde, where he was from Valverde.
Me ngā tauritenga o tō rātou taha Pāniora ki te taha Māori.
Whānau first, whānau always. And maybe a little bit of that adventuring?
I don't know, got the looks. the Spanish looks.
We love being together. We love sharing time with one another. And Kai's a big part. Whakapapa's a big part of our culture. And I think that is some of the main similarities that we have in being Jose and being in Māori.
Mā rake rake ana te kitea I te ara whanaunga ki Pāniora.
I think it's important to Māori because, you know, especially for our young ones of today, you know, it's good for them to learn all about our heritage and that, yeah.
Kia puta I nei Pāniora Māori ki te ao. Micah Aykroyd, Te Karere.